Kumash. Ubethi noma ehlangana nomuntu esitaladini amoyizele bazalwane uvela amazinyakhe amahla yelo bese bingelela. I'm feeling the pain ngizobuhlungu. Ukanjeni bazalwane bamushone kabuhlungu waligwinya iqatha lenyama engalihlafunanga kahle lafike laphumula emphinjeni. Njengoba elele lapha ebhokisini nje iqatha lisekuya emphinjeni odokotela behlulekile ukulikhipha. Ngokuyasho umbhalo bazalwane kwabasePimville verse 12.5. Umbhalo uthi wena nomphimbo omncane qaphela iqatha elikhulu. Amen. Ngonyaka wedlule wake wagula ugatsheni ephethwe inkingila kodwa akazange asishiye emhlabeni ngoba isikhathi sasingakafiki. Njengoba esehambile nje ugatsheni bazalwane uya esihogweni, uya kwasathane kodwa akayi ukuyokusha. Uzovele nje abuke abashayo bese edlulele ekhaya ezulwini egrole. Haleluya. Wena ntombazane ekhalayo awume kancane, ngizokunika isikhathi sokukhala, please ungangicasuli. Bengisasho ukuthi ube nenhlonipho ugatsheni nasendizeni ubesukumela abantu abadala esitulweni yename ngey'nyawo. Ubekhuthela ugatsheni washa ayina aza ayishine ngishona amasokisi. Insizwe eklini bazalwane, noma ezopheka iphalishi lakhe ubeyiwasha impuphu ngamanzi kanye nensipho bese epheka iphalishi lakhe. Amen. Nebheshula yakhe ayiligqoke ekhaya lenquthu lalwasha edayiklini badwabami. Ugatsheni bazalwane wayengezwani notsotsi. Ngikhumbula eshaya isigebenge sasethula amapiti koti ocingweni kwashabalala wasishaya esibhakela wasephula ulimi. Ngikhuluma nje leso sigebengu sisafaka usimende olimini nanamhlanje. Wayethandaza ugatsheni athandaze kubhodle kosiling namasenke uphuma umthandazo wenyukela ezulwini. Ngikhumbula abazalwane bamethandazela intombazane yakwasithole ayinomoya ababi. Wayethandazela intombazane aphuma amadimoni amabili egqoke ikhinde izihlaza ey-silver green bazalwane. Sesizophuma naye umufile lapha ethendeni, sesiya naye endlini yakhe yokugcina. Ake siphume ngeculo-ke bantu abami, umoya omngcwele, holy oxygen.
Ubumnandi sifikileke emangcwabeni bazalwane bami. Ugatsheni-ke yize ebezithanda kodwa benenkinga yamakhwapha. Niyazi-ke bazalwane bami ukuthi ikhwapha elinukayo livunyelwe ezulwini. Sizocela izihlobo zivule ibhokisi zimgcobe i-roll off. Kufanele futhi ukuthi bambhekise phansi bese bemchatha ukuze angaphoki. Sikhathele ziyipoki bantwa bami. Hei, yo tie. Ngifikelwa umoya oyingcwele, amfile holy oxygen. Kuthi ma nginibholofide almost nginibholofide necessarily nginibholofide over times. Hey, le nsizwa abazalwane bami besiyibona indlela yayo ngoba bengihlale ngiyibona yedlula ngakwami iphethe ipiki nefosholo ize khona lapha emangcwabeni izovuba. Lo mgodi ezongena kuwona ugube yona samself. Selingehlaka ibhokisi lingehliswa kancane lijikijelwe. Ehe, ubejima phela lo muntu ngeke azalimali elijikijeleni. Wena nsizwa yebhuluku elidabuka esinqeni, yithi inhlabathi ngehalavu uyilethela uye kulokhu ungikhamisele. Siyawunikela umzimba wakhe emhlabathini, intuthu entuthwini, umlotha emlotheni, udaka udakeni, inhlabathi enhlabathini. Umsebenzi usuphethwe bazalwane bami. Singaya ngasekhaya ke siyogeza izandla bese kuthi nina-ke niye emakini nexola impela ngokudla kulingene thina bafundisi iy'nkalakathi ezineyintshebe kanye nemikhaba. Siyabonga-ke bazalwane bami abahle nababi, umoya oyingcwele holy oxygen. Sengakhululeka, siye emakhaya.